an aol dono ma nyasacho no malero kendo nyasaye nyiseche manokedonwa gima isetimo tenge gi tenge en opakika gi hulo timbeni madongo an aol dono ma nyasacho no malero kendo nyasaye nyiseche manokedonwa gima isetimo tenge gi tenge en opakika gi hulo timbeni madongo pong chunywa gi era mosiko pile kawawer kendo kawamor kaongima waduto miwamor madu anaul dono ma nyasacho no malero kendo nyasaye nyiseche manokedonwa gima isetimo tenge gi tenge en opakika gi hulo timbeni madongo pong chunywa gi era mosiko pile kawawer kendo kawamor kaongima waduto Miwa mon madu Polo malo eno bedi mon madu Jomolo chodu togini yunde kuno Kuno onge tho onge tuoche Jino bedgi mor Wananyon kawaloro kumdung mari Kawawero wendego maglocho Brother ye itawa eyorewa Duta wasai kikijomwa kenwa Kadini onge inde wachalo nade Miwa genoi Walo malo eno bedi mon maduo Jomolo chodu togini yude kuno Kuno onge tho onge tuoche Jino bedgi mor Wananyon kawaloro kumdumari Kawawero wendego maglocho Rudho ye itawa eyorewa Duto wasai kikijongwa kendwa Kadini onge inde wachalo nade Miwa geno I Kikugen kum gigo magpini Katakum ngata ngata maok nyalwari Nikache mwanogo marwaga na thinre Duto mane giji mono rumchu tonga Kikugen kum gigo magpini Katakum ngata ngata maok nyalwari Nikache mwanogo marwaga na thinre Duto mane giji mono rumchu tonga Pongchunywa giera mosiko Pile kawawer kendo kawamor kaongima waduto Miwa mor madu Kikugen kum gigo magpini Katakum ngata ngata maok nyalwari Nikache mwanogo marwaga na thinre Duto mane giji mono rumchu tonga Pongchunywa giera mosiko Pile kawawer kendo kawamor kaongima waduto Miwa mor madu Polo malo eno bedi mor madu Jomolo chodu togini yude kuno Kuno onge tho onge tuoche Jino bedgi mor Wananyon kawaloro kumdumari Kawawero wendego maglocho Rudho ye itawa eyorewa Duto wasai kikijwa mwakendwa Kadini onge inde wachalo nade Miwa geno I Polo malo eno bedi mor maduo Jomolo chodu togini yude kuno Kuno onge tho onge tuoche Jino bedgi mor Wananyon kawaloro kumdumari Kawawero wendego maglocho Rudho ye itawa eyorewa Duto wasai kikijwa mwakendwa Kadini onge inde wachalo nade Miwa geno I Polo malo eno bedi mor maduo Jomolo chodu togini yude kuno Kuno onge tho onge tuoche Jino bedgi mor Wananyon kawaloro kumdumari Kawawero wendego maglocho Rudho ye itawa eyorewa Duto wasai kikijwa mwakendwa Kadini onge inde wachalo nade Miwa geno I Polo halo eno bedi mor maduo Jomolo chodu togini yude kuno Kuno onge tho onge tuoche Jino bedgi mor Wananyon kawaloro kumdumari Kawawero wendego maglocho Rudho ye itawa eyorewa Duto wasai kikijwa mwakendwa Kadini onge inde wachalo nade miwagenoi.
Amen. Tunasemaje tena? Gracious Melodies wanaingia, watafuatwa na Tumaini Family Singers.